mawa mulungu jikula panse tikozo kana zo zambiri tikoza kukandi chuma chumwe jima tandizile fe kutupi tikozo kandi za guja zumwe zima tipase fe mpamfu tikozo kandi jina jiri chonsi ma business ndi zina zotero maubale osiana siana akumantai zina tika kala ngone ya kututuma figa ndupo iwala kududa ndufelina joka kuti nangawati pezeka padziko pano chifuwa jani tina pezeka pano andi ndikwenye tizidani padziko pano kwenye tikamajoka pano tukulowe da kuti andi kumetu kupita kukwoti kuti jani nzono na kuti no mankosewa atima peza tikabwela kumawa mulungu lakuti mulungu anamulenga muntu ndi plani yake ndi cholinga chake kuti muntu azichita moningana ndi mmene muntu afunira mulungu afunira ngona kuti no ubale wa muntu ndi mulungu mmene mulungu amofunira muntu akanadziwa sibwezi anthu akuthamanga kumapita kwa singanga sibwezi anthu kuti kuthamanga makafunafuna mathandizo osiyana siyana amali kudziko lapansi koma ngona kuti no chifoti no ndinapanga chisankho chopanga dani mulungu chifukwa kuti mazisagira roka amene thandizo koma thandizo lathu lopezekeratu lilipo ndiye mulungu wa moyo amene analipo amene alipo amene adzakhala mpaka na kale kale Bible mafuruko za ubuku la Isaya kuna kuti ndi mulungu osafoka mulungu osalema mulungu amene sanaleperepo amene ayo mphamvu ankhale kulimbitsa ofoka amene ayo mphamvu yopatsa moyo ankhale anthu akufa ainayo mphamvu mulungu yakuchilitsa ainayo mphamvu yakupanga kena kali konse moningana ndi umulungu wake koma nkhani yakulu kwambiri mafanda ankhule njona kuti no amayi kumaso abambo mafandi kumemeni kwa mulungu noti mulungu akufunani mulungu afuna inu afuna ine kuti tidamudziwa mulungu tikafotokozere soena zoti mulungu yondani andi mulungu afuna chani kwa ife pali zinthu zambiri zimene azitumika mulungu tili mkati molankhula kwa fotokozera anthu zimene tikukhumba zimene zoti ayi koma tizere kuti mpingo wathu udziwike tizere kuti ndidziwike tizere kuti ndidziwike ndina profeti tizere tidziwike kuti fenda abusa tizere kuti tidziwike ndi falaliki tizere kuti tidziwike ndi fa bishop koma ndimafuna nditakuziona kuti no zonsezo dzili chabe tusokere fenda auze anthu alunjike kwa Yesu Khristu chifoti the founder of salvation ndi Yesu Khristu palibe amana ketsera magazi wina aliyese koma Yesu Khristu amana ketsa magazi kuombola ife tonse kwa osa amene tingamve kuthenga wabwino ndi kukhulupirira ndiye mafuna ndirankhule masanano pamene abale tili kunchito abale ena tili ku business abale ena tili malo ena tikucheza abale ena ngona kuti nonkhale tili maiko akutali koma mulungu walola kuti notikhoza kulankhulana mbale pa phone tikuzola nkhulana pa radio tikuzola nkhulana nkhale pa TV kuzola nkhulana munjira zosiyana siyana zimene mulungu walola kuti iwe ndine tikhoza kulumikitsana tumafuna tiwerenge mawu amachoka ku buku la 1 Samuel chapter 2 verse ya 22 mawu akufotokoza mawu otsogolera kuti kuchimwa kwana a Eli verse 22 akuti ndipo Eli anali okalamba ndithu namva zose anake anali kuchitira Israeli anali kuchitira Israeli onse ndikuti anagona ndi akazi akusonkhana pakhomo la chihema chokumanako ndipo iye ananena nawo muchitiranji chotere popeza ndili kumva zamachitidwe anu oyipa kwa anthu osewa iyai ananga popeza mbiri imene ndili mkuimva siri yabwino siri yabwino ayi muli mkulakwitsa anthu a Yehova munthu akachimwira munthu nzake oweruza adzaweruza mulandu wake koma ngati munthu akachimwira Yehova adzampembedzera ndani koma ngakhale adatero iwo aja anakhalabe osamvera mawu adatewawo ambuye alemekezeke fuja mawu awa amene tawerenga Mbaipulo mune mbili za antu ambili. Amene anaenda ni Mulungu yuyu, amene kumfulukozo ni Mulungu, Yesu ndi Mulungu. Ngono na kuti palibe munthu amadzapeza moyo pakusunga ndevu, kapena pakusunga miganjo, kapena pakusunga miyambo ya chalichi, kapena pakusunga masiku kupembedzera. Tifoti mistake imene chilika padziko pano, anthu tine kugwira mfundo zina, kusiya mfundo imene Mulungu anaisiya kuti njira yonadi ndi moyo ndi Yesu Khristu. Ndiye tumafuna tigawane mawu amachokera ku buku la 1 Samueli amafotokoza mbiri ya Eli nda anaki. Eli anali wansembe. Eli ali wansembe anali nda anyamata ake amene amagwira nawo ntchito sokukachisi. Ndakuti anyamata amene wakuchikachisi anali ndi machitidwe awo amene anali machitidwe osayenera. Azimai ndazibango akabwera kudzapereka nsembe ukapereka. Nsembe imali kapelekedwa kwa Yehova amayenera wansembe aitenge ndikuyiwotcha pa moto kuti utsuja udzipita kwa Mulungu. Akatenge zimene Mulungu anafusa kuti mutenge pisi zimene zimemungapeleke pa mungapeleke nsembe apange zimene zo wansembe fungo lidzipita kwa Ambuye akuti anyamatawa anabwera ndi chipolowe kuchalichi. Anabwera ndi chipolowe kuhema kukumanira nako. Akuti anapanga dzingowe, anapanga dzimafoloko dzawo, dzimene dzimapana nyama. Nyama ili pa brai, ambizoti waja apisa dzimangowe dzija, ndikutenga, ndikupita nawe potero choncho. Amachita kujia, anthu akaona akabwera nyama kukapereka umene kuja. Amachita kujia kuti palibe nyama ya wansembe. Kuti palibe ena kuti munthu wa Mulungu akauchi. Kuti palibe ena kuti no mungapange zoti no kapolo wa Mulungu na Yesu achitire nchere. Koma akuti mbiri imene inali kusautsa anthu kwambiri kukachisi. Andi anali kuchita chisembwere angakhale kuma agona anthu okapanga okapereka nsembe azimai. Kumati kumasinika mabere. Anyamata amene anafika potayirira. Ndakuti mbiri iyi anthu ena anaitenga ndikafulukuzira aeri. Kuti kuchachi kuchihema sukuli bwino. Kuchihema kwavuta anyamata anu akusautsa anthu. Avuta kadi mimbulu imene kusautsa kwambiri. Kada galu mabudo amene akunkana asautsa anthu. Munthu ungofika pamalo amene pabaji anthu achilokhani nkhawa. Moti zinapangitsa anthu ambiri kubwerera mbuyo chidu chawo chopita kachisi. Koma Bible fulukuzoona kuti no mai ake wa Samueli komanso mamuna wake anali mkupita chaka ndi chaka kukapereka nsembe. Iwo sinzi masuntha amapita. Poti no zimaiyo anali otani anali oti alibe mwana hana. Akuti zoli ngakhale kumachitika zimenezi koma iye anali mbika ntima kumapita. Ndipo akuti no Mulungu anamuyankha pemphero lake ndikumpatsa mwana ndani wochedwa Samueli. Mafuwa ndankuona kuti pakuzokhala pa chalichi, pakuzokhala pa malo kana pa fellowship kana malo sana sana meti makumana. Amene anthu atakumana ngoti pakuchitikapo machitubina usakhala bwino. Ndipo afika kuti basi ndikudzisiya sindzipitaso kukachisi kuja, sindzipitaso kumanoja, sindzipitaso kulimana kuja, sindzipitaso fellowship kuja. Fodi machidwa amachita atsogoleri zimene akuchita akuti akuti ndakudaja inomedwe sindzapitaso. Koma akuti no hana ndi mamuna keri kana sana foki. Chaka ndi chaka mapito kapereka nse. Ndipo sababereka dzatheka fodi ngonona kuti no ena akumapanga zawo kumeneko anakhala nawo mtima odzipereka mosimwe fama ndziwa amene akumpembedza. Anthu ambiri tili kumbuyo kwa bishop, anthu ambiri tili kumbuyo kwa abusa, anthu ambiri tili kumbuyo kwa dzina la chali chathu. Mafuna nitakuza na kuti no kutera kukumwamba sukulu wa mabishop, sukulu wa zibusa, sukulu wa maprofeti, sukulu wa azineneri, sukulu wa wina alisa mkuzo mfotokoza kumwamba kulowa anthu era mtima. Bishop wakera mtima akalowa, mbusa akera mtima akalowa, nenera akera mtima akalowa, lalika kaira ntima kaira akalowa mfumo wa Mulungu. Kuma nkati ye ngoti saa ira po ntima memba la mkwera ntima ngoti amina akalowa mfumo wa Mulungu. Aleluya. Vuru lage azirumiki amina leti Mulungu wati patsa mautumike no kala nene no kala zibuse no kala zila no kala zila ligi tadzika hapo una kudu nifeo ndife antu hapa mwamba chifuwa jimene jojo kuzika ntima kumene ngoku kuhurile pereza kuti tikadani tika jipeze jimene Mulungu wati ingiza kuti no tila tamo yonu tika peze moyo sata. Mafuna nitala mkono pana ya mtu ina naenda nyana kwa kongo kwa nateni aenda nyana kwa nateni anasa nkanyani imoti iwe ndugu sanga ukale foma ni wanyana anzako. Ndipo iya anamwira na foma ni wanyana itabwira kwati alipo anyana angaru wala anyana alipo 9 pokao ndiye ndi fomani sana dziwerenge anadzimva pokao ndi ne fomani sininga dziwerenge ni sinyani ndi ne fomani ndakula episode ino anzakiwa abizigona kuti chani anapizona kuti no wawiringa kwana 9 anapatsa majumbo okudzana ndi kuti ndivantu ari panyani okwana 9 ndi wakagawa kwa nyani anzaka ja 9 atagawa kwa nyani 9 abizigona kuti no kubwera ari neso ari ineso ndabwera ndati tsono wakubwera utarani hayi nengoti no ndabwera majumbo aja ndiperewera akuperewera ndakuti andiperewera sakhala bwanji ndakuti hayi ngoona kuti no ineyo sina dziwerenge suna dziwerenge 4 ya ndipone mbanda kuti ukawerenga anyani ndakuti angoti ineyo namesende ne 4 man analepera ali majumbo rwata ngoona kuti no majumbo ati sa palimeso yako chimwe chikwapweteka kuchina apweteka akuru awa chifoja dzina lawo 4 man kutere kwanga khale iwe uli mbusa ngakhale uli neneli ngakhale uli laliki ngakhale uli bishop ndi maina chabe awa koma tosa amene ndife nkhosa tifoni mbusa wamkulu ndi Yesu Khristu amene akufuna aliyense stepe maya kuifuna ya munthu oti apange qualify akapulumutsidwe aliyense abwene atenge stepe imeneyo palibe zolifoda awa ndakaza abusa awa ndakaza ujema chidwa angu asakhala bwino akuononga ntchito ya mulungu anabusa akuononga ntchito ya mulungu ndi asasatitse tasisite kunsana andana abusa andana bishop ndana kuda kuti palibe ngono tiwene anthu kuti auze chirungamo ngati akane chirungamocho akana Yesu Khristu chifoka na Yesu Khristu siti magana ndipo akamwe kuti vesidi kumfuna kapena kana chigongono kumakana kuti fori bali maganidwe no kana chigongono ngati akuna miziro fit kugana Yesu ndi mankana zinchito zathu ngati mukugana mpumachitidwe amene Yesu Khristu akudifusa ngoti fedi kumkana Yesu haleluya ndi afuru zoona kuti ana aeli akuti machitidwe awo anamveka kwambiri ngati bombo anauza ana inu mbiri mendili kuimva mkuru manga mbiri yake siri bwino chonde chonde ana inu si mbiri yake siri bwino ngazi tsokolero ochepa amene amamva kuti pali vuto ndikutenga stepe kwala nkhula akazawo kutenga stepe kwala nkhula amunawo kutenga stepe kwala nkhula anawo kutenga stepe kwala nkhula abale awo kutenga stepe kwadzudzula nkhala dzukulu awo kutenga stepe iwadzudzula iwo amene ali pafupi nawo anthu amene amapatsa chakudya chifukwa nthawi zina dyerere kumasomwerere kapena zinthu mene timadziona ife ndi maso athu tsiku ndi tsiku dzakudya majumbo ndi zina zoti masuti kumaso maunits amabwera mafoni mwathu majumbo ajamalo amati abwera abweranso nyumba kwathu ngoona kuti no ifeyo sitimafuna kuti tilankhule choonadi kwadzudzula amene aja posamala zakudyadzo posamala zinthudzo ndiye musadabwe ifuni ma mulungu anafoto kuzakaonea kuti no alipo anthu ena amalalika dzina la Yesu chilungu kuti no apeze chakudya adyetse mimba zawo basi program ali paguwa Cholinga kuti aje target yao ili mapokete anthu osati malost souls sali chali chidu kuti akadana akapindule mioyo imene ili yotaika koma ndiodala amene anazindikira mulungu wamuone kuti mulungu Cholinga chake chobwera dziko lapasi anafuna kuti munthu moyo usempane ndi gahena ndipo kulalikira kwawo amanunjika kuti moyo usempane ndi gahena osati foti moyo kubetsa majumbo kubetsa dzinthu kwaine akundipatsa maulemu zikutere fanta adanichula mbusa adanichula usa dandele megeza mwa ntundu anji kumapindu njani pamene mwini moyo anuzona tu antu onika afuro wezele mawa mulungu ini ndiwaona antu ngubi nilonika inoneka ndama onika zinthu zawo kuma mwini moyo anakuti antu awa ngoshima nkatime inavuta tu Yeremia akumuzu kuti wotoka neneli ndauru saope ukauza antu ukafuru kuzeli lero antu ngoti no chifoya zimene ali nazo zati sintitsa uthenga usauza antu chilungamo koma ndi odala amene amafuru kuzela antu chapa ntima pa mbuye kwauza chimene mulungu akufuna chifoti mulungu akufuna munthu wina aliyense asataike asataike kuma kuti munthu akhulupi Yesu Khristu ukayambwe ni mpulumutsi wa moyo wake koma ndi odala sintitsa mauthenga chifoyo cha maonekedwe anthu chifoyo nuna wanda akazanga chifoyo wanda munanga chifoyo wanda dzukulu wanga chifoyo wanda tsugula ku mpingo kwati chifoyo ni membala wanga lokwachita choipa ndingo mpimba pimba muzoti mukumuononga kuteko mulungu mana pangira njoti mukala nkhula chilungamo kumufotokozera munthu mau a mulungu akakumana ndi moyo mulungu yamadziwa spark imene machitika pa moyo ino mula nkhule chilungamo kuti whether somebody will take it or leave it koma amve chimene mulungu akufuna draw the line pakati nokuti no ngone kuti no ukukhala white ukukhala black palibe kumikisa kuti panga grey padziko lapasi pano pali mafumu awiri fumu wa mulungu kapena fumu wa satana ngati munthu sakhala mufumu wa mulungu fule azana kuti angoona kuti no ndili pakati mpakati palibe wafotokozera abusa ako wafotokozera atsugulira ako ngati mpingo wanu uli ndi kumwamba fori mipingo ina panga fundo zawo munthu akabaga madya zakuti zi munthu akamavala chonchi munthu akasunga ndevuzi munthu akamasunga masiku awa mukaloweza kabukhu akaka kumaliza kena kumukabatizidwa kena kumukhala Khristu vomenezeka kena ruika ne manja mudzira nkhwa malilime mudzira nkhwa malilime chondo mosamala osafanana ndi anzanu musankhe anu uli mukhuzomala nkhula mampanga qualify pa mpingo ngati mpingo uli ndi kugahena amene ndi usabide fodi no wabanga qualify wagwanira pampingo nundi member okhazikika koma tukugamba kukhala member wa Yesu Khristu ndizosiyana ndi Abusa mukudziwa munamene mafuro kuzera anthu mwa Mulungu atumiki mukudziwa ndamene malalikira anthu mwa Mulungu mukudziwa chimene found of salvation Yesu Khristu chimene akufuna kuti munthu apulumutsidwe ino mukudziwa afuro kuzera anthu shonadi afuro kuzera anthu shapa ntima pa Ambuye Bible afuro zona defend fa kapolo wa Mulungu pokhala kapolo kapolo sachita zimene akufuna ai kapolo amachita zimene bwana ake akufuna ndipo pokhala kapolo wa Mulungu kodi bwana watu timanziwa chifundi mwina likhoza kuyankhula zambiri pokhoti mwina sefeso amene tikuti fa kapolo wa Mulungu Mulungu ndi dzina lopanda mwini mwini kuli milingo sana siana Mulungu wa Abala kulanya na Dagon ndena hotelo kuti Mulungu amene tikuntumikira tikunzoni ndi Yehova Mulungu wa moyo amene sasinta amene analipo amene alipo amadza khala mpaka na kale kale amene khumbo lake ndo foti munthu ali sasataike ndipo amadana ndi ushimo ndipo fera foto kuzere anthu mujiu chapa ntima pa Ambuye muona ntima pokhala ife ndi fa kapolo tikwene tichite monga bwana wathu afuna kodi fedi masinta utenga kuti atika ufoti kopereka chonchi akuomoka tikopereka chonchi sazilandira tikopereka chonchi zaudya sidzibwera ngoti bodi otutumaya